Nitwa Nsabiyumva Innocent, aha ni muri province ya Gitega, commune Gitega, quartier Magarama. Ubuzima busanzwe ndorora inkoko hamwe n'inkware. Inkoko nizo ntunze hano, iyo zitaye amagi, ayo magi ca nashira muri incubateur bakuramo imiswi. Ya incubateur kubera ko ico gihe uburyo ntibwashobora kunyorohera, narakoresheje mu buryo nari mfise ndikorera. Iyo nshobora kuba ndakoresha iwanje. Ego nkoresha incubateur nikorere kandi nkitangura byarangora. Ubwabo ubu ni incubateur iri ya Meliore, incubateur automatique. Ni nka kurya nyene kw'inkoko ni iminsi 21. Ego haribu uyifuza wese wa kondondera biravana n'ukungeni yo incubateur ashaka ibingana kubera ko kandi n'ibikoresho bimwe nibyo ndinda kurondera ntigipfa hanze hafi mu Burundi nabyo nshobora kuronka. Ya mbere nakoze ibundikira amagi menshi ni ibundikira amagi 3,000. Ego akamono batera ababishoboye irumva bunyegera tukavugana canke ikindi naco ashobora kurondera bakiga ukungene bikogwa. Ego vyose ndashobora kubibereka. Ego kuyikora canke kuyibakorera canke ukungene bayikora banyegeye ndashobora kubibereka. Akarusho karahari kubera ko urumva inkoko igitigira ushaka bivanye n'uburyo ufise urashobora kuzitunga. Yego urashobora kuzitunga kubera ko kenshi hari igihe dusanga imisi tugora kuronka. Iyo uri umworozi mugabo ari we wiyororera ukibundikirira nawe urabyumva. N'ababanyi urabaha hano, ababanyi benshi baratunze inkoko ndabaha kandi birangiyohera igihe batunze izo nabahaye. Ni naho mbona yuko inkoko zifise ubuzima nkabyizera rwose kubera ko iyo abari hafi bose ndabagendera turavugana nkaraba ukungene bazitunze nkabibigisha batarabimenya n'ushaka gutangura nkabimwereka ukungene atangura. Yego